abantu banendawo eningi abathokoza kuzo. Uthi akuhamba nomuntu oyi-2 in 1. Ukuthokoza kwakhe akukho esontweni kuphela. Uthola umama mfundisi kasibona lababethu ufaka amakhanda akhalayo. Ngimina ngumfundisi bayasho ke lo mfundisi semkhalisile.
Let's no devil. Let's no nanoma yisiphi simo, let it not change your character.
Umthandazo wakho awuzukufika kumina ungahlubanga ngapha. Uma ngisuka eThekwini ngiyegoli ngidlule eMaritzburg. Ukhona ngizwayo? Uma ngisuka eThekwini ngiyegoli ngidlule eMontrose. I there is no way ungayegoli ungahlubanga eMontrose.
Ayibanza. Oyisolika Archbishop Mzozo in his absence. Umam Archi, Umam Mzozo, siyakubingelela mama wethu. Sibe nomama Mhlebela omengameli wenkonzo womongameli womama unational isithelo sika Jehova umama Mhlebela ephakathi kwethu, siyakwamukela mama. Omama bonke abakhona besithelo sika Jehova befundisi bonke ngezigaba zonke siyabamukela enkonzweni. Amen. Kwizihambeli zethu siyokwamukela ngesikhulu isizotha ubaba umfundisi uKheswa ehamba nomama wakwakhe beyihloniphile inkonzo ngesizotha esikhulu baba umfundisi uKheswa. Phakamise umgcotsho kaNkuluNkulu baba uBishop uthi Bengu ophinde abe ngomfo wabo kamama umama uZuma esihlangene ngaye namhlanje kusho ukuthi lekhaya lento yebizelo into ekhona umgcobo nje ukhona lekhaya siyaliphefumula ekhabo mark ekhaya endlini kwagogo lento yogcobo nje kusho ukuthi yehliselwa kulomndeni siyakwamukela baba uBishop ehamba nomama wakhe inkosi Thembisa. Amen. Sidlulele phambili ubaba uMakhaya umfundisi umhlobo wethu omkhulu enkosini ekhona phakathi kwethu sihlezi futhi sibonana siphinde sifakashelane sekumhlobo weqiniso sengubaba wasekhaya akasayena umakhelwane akasayena umngani kodwa usawubaba walekhaya. Siyawamukela baba uMakhaya ehamba ngikwamukele mphathi wami ayike kodwa ke asike simethule ukuze ibandla lonke limazi ukuthi lo baba okhuluma mnandi kangaka onolimi oluqinile nokho lesintu kodwa ke nebali elizothile ubaba uNdlovu ongumfundisi wethu osuka eGoli kwisithelo sika Jehova ubaba uNdlovu owaziwa ngubaba ukhathaza amanye amadoda khathaza amadoda namhlanje amen ba
amen
siphinde samukele ungusibari walekhaya akuyena usibari wasenkonzweni ungusibari wasekhaya lekhaya nje wasihlangene ngomama uZuma ungusibari wakhe unogcobo ke bazalwane kushuthi lo gcobo luhamba lize lifike nakosibani yonke imindeni esiyakhaya bazalwane sifuna lento i-security la angazi noma siyayi-centralize lele kodwa nawe ungasondela besikubingelele baba uShabangu uphakathi kwethu uhamba nomama wakwakho wayihlompa inkonzo kasibari ngehlombe elikhulu siphakamise sibari. Sibe nomhlobo wethu weqiniso umphathi wami.
Amen.
Umphathi wami. Angeke ngisho ukuthi local. Kodwa umphathi wami esihlala naye ekhaya baba uMpofu siyathokoza kakhulu sicela uphakame umfundisi ibandla likushayele ihlombe lithuba. Bese nami ngizithule bazala. Sibe nonobhala lapha ngezansi usisi uMamthembu nonku unobhala wesithelo sika Jehova khona la eBrighton yaseMaritzburg. Bese kube yimina ke bazalwane. Bese kube yimina bazalwane. ekhaya ile ebhulo wamemela sibongzala ephosini sizalwane ngani ngwane sindaba ezitha ngwase ephosini bazalwane ephosini bawamemela ma Magheba sinomntwana wesilo esesikhothamile kumama Archbishop wethu uphuma endlunkulu kwaZulu ukuthi nje sisazoba nendlela yokukhula izigqoko bese siphaphathe kumntwana wasendlunkulu ngimncinyana nokwangizala ebukhosini bawamemeli locals ngumshumayeli webandla lesithelo sikaJehova khona eMaritzburg umhlengi igama
Amen.
Kodwa ngithanda ngibizwe ngesibongo ngoba ngizoshada kusasa. Wamemela isibongo, ngamemela
mhlawumbe.
Aleko fanana ye, aleko fanana. Inkosi ithele umusa.
Amen.
Ibandla lonke liyophakama, liphakamise omamongameli. Ngesizotho esikhulu.
Azana ngenyuka kulumhlaba, sidlobo lonke ningakhali. Kuvelelane inkosi uKhristu, yize ngiwubona umbuso wakho. Azana ngenyuka kulumhlaba, sidlobo ningakhali.
Ufika lapha ebandleni isithelo sikaJehova
esuka la eMaritzburg. Enga joinile hamba nabantu namatekisi. Beya laphaya. Kuleli juba leli. Lo mama wenze isimangaliso. Ezidlule abafundisi besilisa. Imbokodo kamagayisa yasiyagaya kwagayeka ngoba kuthiwa thina siwomama abankopho esigcwele izinyembezi siwomama abathwalisana imithwalo lo mama wathi uma yebona lapha kumkhulu ukuthi engathi ikhona into ekhona impumelelo ekhona bayagula abantu basinde ufike ke ma umuntu ufike ulalele ngoba ngithi wonke umuntu unesithunywa sakhe akekho ongenaso isithunywa ufike lo mama kuthiwa umamthembeka lokuembeka umamthembeka hawu kuthi ufike ngetekisi elilonke hawu ufike ngamatekisi amangabo hawu lo mama athi umkhulu hayi ngeke uyasebenza lo mama silapha nje silethwe imisebenzi kamamthembeka le ncwadi engiyivulayo engithi ekaTimotheo kaMateyu 13 ithi onezindlebe makezwe kwasekufika abafundi bakhe bathi kuye ukhulumelani kubo ngemifanekiso na waphendula wathi kubo nina niphiwe ukwazi imfihlakalo zombuso wezulu kodwa bona abaphiwayo lo mama uphiwe imfihlakalo yezulu bazalwane
amen
ngicela ukusho ukuthi namhlanje une branch asenayo
haleluya
evuka ngaphansi kwakhe
kuthiwa
ukholo elingenamsebenzi luyize alukho lusizi umsebenzi kalo mama iyamangalisa lo mama kukho la ingagijima ikhona kuthiwa ma kuyiziguqo esigodlweni phansi eberulen aphuma agijime lo mama kuthiwa ekuphe emlazi aphuma agijime lo mama sithe egoli aphuma agijime lo mama nebandla lakhe eliphethwe umuntu wesifazane engifuna ukuchaza ukuthi bobaba nikhona siyanikhothamela nizinsika zekhaya bathi kodwa uNkulunkulu into ayiphumuntu ingeke ifane ngoba unesifusiso sakho nobani unesakho usihlisele umoya oyingcwele phezu kwamamthembeka uNkulunkulu kwenza isimangaliso liyanda ibandla
kwamamthembeka
akenzike lo mama ngokuqonda kwakhe kodwa umema lenkosi engozela ubusuku nemini engalala athi inkosi cover me my lord athi cover me my lord bese mkhava lo muntu ngoba uma uzohamba endleleni ungembathiwe ubaba uNkulunkulu hayi awukho ngoba uzophelela endleleni kuthiwa imiphako bathi behamba kuyabolela endleleni mayingaboliki imiphako yethu bazalwane sevathele zingubo ngoba lezi ngubo yizo lezi zosishisa yizo lezi ngubo ezizosishisa ngoba masibuya sizobheka inhliziyo yomuntu injini esiyona yona khona ukuthi injini yethu ifile asikwazi ukuxolela asikwazi ukuxolela asikwazi ukwehlela ngezantsi bathi uma sebeguqa omama bese kuthiwa hayi bayaqanganisa siqanganisi zithi uma sephophoza inyembezi uNkulunkulu usuke sekhona kunikeza athi thatha nantu ugulama athi le mpi ebhekene nawe akuyona yakho kodwa ngeyakho uma singafunda lokho siwomama ukuthi izimpi esibhekana nasempilweni akuzona ezethu sizinikele ubabuNkulunkulu lo mama uyalazi ikamela lakhe sathi sifika siye emngcwabeni ngelinye ilanga wayekhala inyembezi wathi before siphume wathi ake sikhulekeni wathi khona umoya omubi kasathane obhuluza yazi umama onjalo siyafihla mani kulezi ngubo sifihle amabitibitamaa sifihle ungafuni ukuthwalisa kanti uma uthalisa uNkulunkulu wenza isibonakaliso kutsho kwenze ifana kuyenze.
Amen.
Amashumi amathathu nanye isaga u 31 verse 25 ufundeka kanje amandla nesithunzi ungukwembatha kwakhe uhleka usuku olizayo uyawuvula umlomo wakhe ngokuhlakanipha nomthetho womusa usolimini lwakhe ngizakuyiphinda amandla nesithunzi kungukwembatha kwakhe uhleka usuku olizayo uyawuvula umlomo wakhe ngokuhlakanipha nomthetho womusa usolimini lwakhe.
This is the same woman. It's a pity ukuthi asikwazi ukubhala iversion yethentsha, but lo muntu wesifazane ekukhulunywa ngaye la ukhuluma ngomama Thembeka. Umama Thembeka akanakho ukukhathazeka ukuthi ikusasa lilethane noma uNkulunkulu uzokwenzani, kodwa unaluthe ukuthemba ukuthi whatever it is that God is bringing through kuzoba ne-value and kuzoba nento ethi izokwandisa whatever it is that she has in hand. Unakhile ibandla umama Thembeka njengoba umama Mhlebelesha ukuthi uvele wabashaya amakhanda bonke, ama-branch amanye avuliwe, iy'balo zihehla, abafundisi nabo imisebenzi yabo iyatekateka, but umuntu osifazane ukwazile ukuthi akhe amabhrentshi amabili sozokumele sinikizathi nimbona
nje
by herself.
Amen.
Akalindi ukuthi mhlampe kuze kufike u-Archbishop ezofika ethika namhlanje abantu abalandela yena noma abantwana bakhe bayazi ukuthi every day ngosuku oluwukuthi inkonzo iyangena. I-discipline abantwana basemarisburg, ngiyanicela abantwana basemarisburg ningashintshi.
Amen.
ningamphoxi futhi mangithembe ka because mani mphoxa asibuki nina ubuka yena njengomholi wenu ukuthi if nina nenza nje kusho ukuthi imfundiso yakhe iyatekateka kanti that's not who she is.
Yes.
Ngizonicela nje ukuthi uma mthembeka nilandele each and every single footstep. Yonke into ayenzayo kube isibonelo kunina ngoba kwathina siyomama sithi mase sihleli sesihleba ngoba siyiskebe phela. Hawu. Kusho ukuthi kanjani umkhulu ukuthi sine skebe so mama. Usho labo mama belisinele siyiskebe ekho siyabuye kumakhethe. Sithi mase sihleli sesixoxa sisodwa siyomama sisho ukuthi but there's this wonderful woman oh mama Thembeka wase Maritzburg.
Yes.
Othi umuhleli umbuka akaceli imali. But you will find her there. Namatekisa kamabili noma mathathu ukuthi kanjani asazi but simfisa esekho sethu kunongcwa kumamthembe she is the first person ofika kuleyo ndawo akakhathala ukuthi iamount esukufuneka ingakho ngithi ukukholwa ngathi kufunakala singaqala inhlizweni ukuthi uma uyenza into oyenza uyenze ngothando not because you are seeking ukuthandwa omunye umuntu noma you are seeking to be praised by omunye umuntu but uyenza ngoba into esenhlizweni ofisa ukuyenza vele
haleluya
ngizothi nje mamthembe kakuwena qhubeka la uhamba khona let's no worry. Let no devil, let no, nanoma yisiphi isimo, let it not change your character.
Amen.
Ungasuki la ukhona because lapho khona baningo bahilayo wena ungazi. Kunenkonzo ke washumayela sisenkonzweni yomama sisegoli. Awunakanga ke wena ngiyabona ukuthi lokhu iphosi. Kuthi bomama hlalani. Ziyashisa icathulo iphela kodwa hlalani. Because you may not know ukuthi ukuhlala kwakho kusiza bani kunabantu abathile abasizakala ngoba usakhona emzini wakho kunabantu nje abajabulisa ukuthi usahlele kuyashisa emshadweni bazalwane lokho kubadlala kwesibathi ukuba khona kwamama it's not just ukusizakalika kubabe yethu nasizakala because kunama temptations afikayo but because khona umama enqobo ubaba because there is that powerful woman not powerful because we meet nothing. Ngicela ngisho ake kugidolo kumuntu wesifazane. Awukho omunye umanqoba ningayihamba umhlaba ngihamba ngoba bakhathaza nibahamba ngoba kudokotela nihamba ngoba kukhishwa but iqiniso lithi umkhumama okhulekayo a prayer warrior yabona bomama ningase niyibambe nje kanje yabona njengoba ngivathile nibahle kanjena usathane nizomnqoba but only futhi nakhona mengikhulekele ngokweqiniso. Then mina ngabe laba bangaqhokile namhlanje you touch their souls.
Yes.
Bephumela sebethi bafuna ukujoin ibandla of Osweni okhonza kulo. Because isithelo sika Jehova noma it does not matter but again if men khuleka manje namhlanje bomama kube khona umuntu oshephukayo ethi mina sibani bangekhethe inkosi. Because wonzo hlala lana sibe bahle siba wonodoli but kungekho umuntu omthikayo ngaphakathi
kuyinkinga. Ya.
Ngiyakhuleka mamthembela ngiyakhulekela every single day.
Yeah.
Uyakwazi ukuhlangana kwami nawe ukuthi kwaba yicoincidence wawungamazi nomkhulu wawungangazi namina but indlela esahlangana ngayo. UNkulunkulu wayekubekile lelo sokuthi sisazohlala phansi mina nawe sesigqoka iimpahla zesonto sengithi well done.
Yeah.
And God bless you and I wish nothing but the best for you.
Oh.
Wenda kushona mina qala noma kushona wena qala but uyayazi inhliziyo yami nami ngiyayazi yakho.
Ngicela
umusa.
Amen. Siyophakamisa uMama Shabangu adlulise amazwi okuyala nawo kunqoma nawo kubonga uMama Shabangu ibandla liyakumphakamisa. Siyakuphakama sonke siphakamise uMama Shabangu uNkosi. Amen.
Siyezakala isikhisi Nkosi.
Jesus, we're
Jesus,
ibandla likaJehova lingena isithelo sikaJehova esigodlweni ekhaya elikhulu emahlabathini. Siyanemukela bazalwane kule nkonzo ekhetheke kangaka nisangena ngobuningi benu. Siyanibona bazalwane, kuvuka injabulo kithi, kuvuka umunyu kubo bekwenzeka besiyohlabelela kanzima. Sidumise, sithi awulinganiswa nalutho, sithi awulinganiswa nalutho. Nomhlabelelo ovukayo othi Inkosi mangibheke emuva, namanje ngiyamangala, namanje ngiyamangala. Kodwa ke ngoba sisenkonzweni sibonge kakhulu kumamshabangu ehlala phansi, sibingelele samukele ubaba uKhumalo, ubaba uKhumalo Mtungwa mzelikazi kaMashobane ohleli kwesokuba ubishophi ebandleni isithelo sikaJehova. Mtungwa omkhulu, siyakwamukela mfundisi usuphakathi kwethu, uhambisana nobaba uMshumayele Bubesi wethu. Siyayibonga kakhulu uba khona kwakho kule nkonzo, nomama bonke uma umdikoni siyambona phakathi kwethu enkonzweni. Siyakwamukela kakhulu enkonzweni, nizizwe namukelekile nisekhaya ninonke. Sikuyona le nkonzo bazalwane.
Ekalile, 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 ekalile.
Jesu. Hey Nkosi, amen. Sibonge. Sibonge. Siyakunikeza uBaba Khumalo abingelele indle bandla, abingelele ibandla lonke esekhona phakathi kwethu njengenhloko. Sikunika ithuba baba Mntungwa. Amen.
Amen bazalwane. Sobingelela ugogo, omama, abefundisi bonke, abazalwane bonke egameni lika Jesu. Amen. Sixoliseke nokuze sifike ngalesikhathi. Izinto mawuhamba nabantu azenze ngendlela ofuna ngayo wena. Kuyalena lona ubani oseshiduku, ubani oseshibhande, ubani oseshiyeni. Kugcine lokho kudidizela ke nje kuyelena la. Kodwa ke bazalwane siyabonga ukwemukeleka sithole nenkonzo iqhubeke egameni lika Jesu. Amen.
Age kofana nawe, age kofana nawe, age kofana nawe, Nkosi amakhosi.
Siyobingelela ngokuthobekile, siphakamise uBaba Gasa ongubhishobhi othunywe omeli bandla elikhona. Ngingasho ukuthi uthunywe yibandla aliholayo oyinhloko yalo. Baba Gasa ibhishobhi elikhona endaweni esakhelene nalo esinobudlelwano obukhulu nabo obuqinile futhi. Baba Gasa sizocela uphakame nje ubingelele ibandla uzizo wamukelekile ekhaya. Ibandla lonke liyokuphakama liphakamise ibhishobhi. Amen.
Kanye nawe Nkosi yami, kanye nawe Nkosi yami, mangihambe imihla yonke, kanye nawe Nkosi yami.
Alibonge igama leNkosi. Ngiyacela mhlawumbe basibazalwane ngokukhethekile ngibingelela amabhishobhi, abaphostoli, abefundisi, abashumayeli, abavangeli, uMC wethu ohlelo, abomama ngekhulu zabo bonke egameni likaJesu. Amen bazalwane. Alibonge igama leNkosi. Eyi bazalwane, ngathi nasekhaya kunganje la siyakhona ngoba singabadlulayo bazalwane. Amen. Ngingubhishobhi uGasa ke njengoba sekushiwo, obamisene nogwala la ngezansi, ubaba ugwala ubambekile wayese cha, baba uGasa hamba uyosumela njengemfihlakalo yesiphambano. Amen bazalwane. Ngizothi sekwenzeke konke, ungagive up. Nasiphi isimo, don't give up. Noma ngathiwa wathi wakhipha isisu khona esontweni, qhubeka. Ngishalele futhi ungathinwa. Alibonge igama leNkosi. Ngizothi qhubeka. Noma sebethi uwena umnyama engathi uyathakatha emphakathini, qhubeka. Qhubeka. Noma sebethi uyathakatha. Alibonge igama leNkosi. Usuthola ifamily yakho. Qhubeka. Don't give up. Awugive up kulendlela. Ngike ngangena ejele onyakeni ophelile. Wathi uSathane sengiyaqeda. Kanti unamanga Sathane. Noma sengibuya ejele, kodwa uJesu uyiNkosi. Alibonge igama leNkosi. Ngibashala into engelutho nje amathikithi. Wathi uSathane ngiyaqeda nawe. Ngizothi mom, don't give up. Noma ingane zakho ingakholwa, bethuka ngazo izala njalo. Don't give up. Don't give up, man. Ingane zidliwuka, qhubeka ngoba siyekhaya la siyakhona. Alibonge igama leNkosi. Sengihlala phansi Ntomusha, try something. Ungabi ingane ethembele madodeni, abekhona into oyizamayo empilweni yakho. Alibonge igama leNkosi. Akubekhona into oyizamayo mngani yami, qala ibhizinisi. Yehlisa mfana wami, qala ibhizinisi. Ubaluka amakhanda, cheke cheke. Maye complain ufusa ukuza qonde, uza qonde. aqala betshekiswe uzofundisa lunawo kanjani aqala phezulu uqala phansi silishumayela ivangeli sihamba ngeenyawo uNkulunkulu saze wasinika imoto impilo iqala phezulu ungajaha mawuyivamane awunamali ebhenki kuqale kuzanywe ngane yami kudayiswa amagwinya uyeke usenza into ekhona kanti awukho Wana wamphandla amadoda abogoloko Izukhohlwe abantu abakhulisi Babayi ngiyabona
Se angitele Owangifela
Siyakuphakamisa babu bishopi uBhengu Sikuphe imzuzwana yakho nje njengobaba wasekhaya udlule kafishali baba
Baba thuma mina baba ngiyabingelela omengameli amabishop akhona enosingaye sisithembeka mama mntana inkosi naphesheya befunde sibonke igama lenkosi yethu Jesu Christu amen mphathi ohlelo cha angakabi bishop kodwa ke siprofeta ngesimokela mama kodwa sibone bishop ukuthi khona la ngibheke khona ukhasi suka njengaphezulu udadewethu Thembeka uzalwa kaBhengu mhlambe nje abakadinda abakhona bangasukuma nje Kenge nje suka nayo ngaphezulu kaDindi la uThembeke zalwa khona esinabo la esithe sifuna ukuzombona namhlanje ehlonishwa kulesi sigaba singaphakama nje mfundisi uKheso makuvuma nabanye abazalwane lapha siyabonga nje ukuthi sibathatha mntwana wasekhaya lo osisibakhe nababahleli ngale ngemuva bonke nje utade wabo lo ushade nomfundisi uShabangu kanjalo nami ngingumfo wabo kune lebe ngifisa ukudlula kona kuThembeka kulo mzuzwana wokumbongela incwadi ya Jeremiah 51 verse 50 akusimele oshumayelayo namhlanje uboza khela nje isikhathi sakho uyibheke ikhuluma ngesigaba sokudlula enkembeni ethi makwenzeke wadlula ungabusema ngoba kune mistake ukuthi abantu badlule baphinde bame bafuna ukuxoxa ukuthi bekade kenziwa ini ubani nangonyaka ozayo baxoxa into efanayo kodwa bekudingeka abantu abazokwenza into eyodwa ukuthi buthi inkosi ngiba ngokudlula kodwa bese uyadlula ngempela angihlale phansi sithembeka sikhule nawe udade wenu esisikhethiwe wethanda ukuxoxa amahlayela akaze umusa ashintsha yini ngifuna ukuxoxela leli ngalolu suku lakho indaba ithi kubiza abantu njengoba sila nje kushisa kune swimming pool angithi siyazi swimming pool kubini kune swimming pool mfundisi wami mse kuqhamuka umuntu athi hayi ilula nje lento umuntu ongakwazi ukubhukuda nje kule swimming pool awelele ngale ngaphesheya sizomnikeza nje imillion hawo bakhona abantu bayazizwa bayakwazi ukubhukuda inkinga yinye ukuthi kule swimming pool kunezingwenya bese kudingeka umuntu ozokwazi ukuthi angene kule swimming pool akwelele ngaphesheya ukuze athole umvuzo kudingeka umuntu ozokholwa ukuthi lezi ngwenya noma zikhona kodwa mina ngingakwazi ukubhukuda nababekade qhamukile emphathi wahlela bathi siyakwazi ukubhukuda kuthe uma sekuthiwa umqomela ukhona kodwa kudlula ezingwenyeni baqala bathi hayi ngeke hayi bonke babezazi baqala bathi hayi ngeke nomunye nomunye imilioni likhona ngaphesheya. Sitshela abantu zonke izinsuku ukuthi imilioni likhona ngaphesheya kodwa beze enkonzweni ngoba babona izingwenya. Le ndaba ke Thembeka ngoba ngithe ngicocela wena kuthethwe kusenjalo nje mhlawumbe kwase kuleyikhathi bonke abantu bengafuna ukungena kuthe kubonakala kwavele kwanesidididi nje emanzini kwanechaos nje emanzini bathe bebona hayi bo uqulo usephakathi uqulo angena nezingwenya kube i-disorder nje emanzini iy'ngwenya nazo zidideke kuthi kusenjalo awelele ngaphesheya singamenzi lutho. Bengifuna uyibambe lapho Thembeka uma sewelele ngaphesheya bonke laba bangazange bawela ngoba usenemiliyoni sebeqala sebethi hayi wena umzala wami wena umngani wami mina ngangiyi-ex yakho njalo ngoba usenemiliyoni kodwa yini ebengifuna ukuyisho endabeni ethi uma ngabe sewudlulile enkembeni ungabe usabheka emuva engiphatha kakule ndaba engikuxolela Thembeka kuthiwa uqulo noma esewelele ngaphesheya wathi ubani lo ngichilizile kwavela ukuthi uculuculu ungene kusimi ngiphula hayi ngoba ethanda khona okholelwe kuyena wamchiliza wathi uma emchiliza wangena la wathi angisenandlela angiwelele ngaphesheya angisazi isitori sakho sisithembeka uyachilizwa namhlanje ungabe usaqalaza ukuthi ubani okuphushile kodwa yithi uma ngiwelele ngaphesheya ngeke ngisabheke emuva ngiyabonga.
Ukuthula kube sebandleni.
Amen.
Ongabheki ukuthi ubani okuchilisile. Hleze umkomelo ungasawuthola ngenxa yokuthi awuzingenelanga. Izimo ezakufaka lapho. Mhla zingasekho. Kushuthi ngiyokwazi ukuzingenela ngokwakho. Sikubingelele baba umloyi usukhona. Radio presenter wethu uMgungundlovu FM siyakuhlonipha kakhulu ipresent yakho kule ndawo isho likhulu ntambama sobe sikhona uMgungundlovu FM lenkonzo izodlala bazalwana ubukhulu bayo nje ayihlelwa ngabantu ihlelwe emazulwini.
Amen.
Akekho ngathi ubuhlakani bakho ubuchopho bakhe lona. Ngeke sisho futhi ukuthi ayinazo izigigaba esihlule kuzo ukuze sifike la. Uma singahlala phansi singalanda imilando singavula amafayela kodwa uJehova emhle njalo ngikuzwile Bishop muhle uJehova uyinkosi uyinqaba kwabaphephela kuye asihambi ngokuqonda sizongena ezwini bazalwane kule nkonzo bese livulile umphathi wami sizocela nje ubaba uKhumalo ashumayele kafishane bishopi ezwini ebelivule ubaba uKhathaza bese sobe sesingena kwiprogram yosuku inkonzo esiyobe sesicela ngokwamabranch umekhona ngokwamabandla mekhona nabafiswa ukudlulisa izipho odi branch nebandla soyipha 5 minutes oyobefisa ukuhlabelela uyohlabelela ofisa ukusebenza lo 5 minutes eshumayela uyothe shumayela ahamba nabo babefaka imali embengeni ngoba sobe sisenkonzweni yomnikelo sibusisiwe ke isandla esiphayo singaphi futhi sinokungabazana singazenza isiphazalwana. Funa sizifundise le nkonzo yokunikela ukuthi uma unikela usukuhlwanyela imbewu usuke u-investa loko ngenakho uthi inkosi ngalokho anginikeli ngakho ngoba nginakho kodwa nginikela ngoba nginikela kuwe ayiyi kumamthembeka ayiyi kumamzuma umfundisi wethu kodwa nginikela kuwe nkosi ngoba ngithemba wena. Anginikeli kuwe nkosi ngoba ngibonga ongenzele kona kodwa nginikela kuwe ngoba unguKristu. Anginikeli kuwe nkosi ngoba ungenzele okuhle ngoba uhlenga ingane zami ngoba ingane zami zingaphuzi ezabanye iziphuzi kodwa nginikela kuwe ngoba uKristu.
Amen. angifisi sifike kulesi gaba bazalwane sokuthi uNkulunkulu simkhonze ngoba sinesizathu. Ngifisa simkhonze ngoba unguNkulunkulu.
Amen.
Ukuze noma izinto zingasahambi kahle, singabi nasizathu sokusuka kuye.
Amen.
Baba uKhumalo, sibunikela kuwe mphathwana.
Kameleni.
Siyathoba kakhulu.
Hallelujah.
Amen.
Ebese ngengabingelela ke egameni leNkosi. Amen. Ngizocela unobhala bengifundele la kufundwe khona ngoba kufanele bese ngenza kwami.
Amen.
Kufanele ngenze ngifike ecewenziwa.
Tehla moya.
Ukhona la isonto elimastexela nje ayikho isonto liyeke leli sonto
Kona bashayo bakhishwa ngishamazinyo. Kodwa bahleli kuyindoda benjalo. Abantu bakhishwa ngishamehlo. Ngoba izinto zenyama. Amen mazalwane. Esontweni ngathi basicuphile. Ngathi yeka le lisonto. Benzela kwena kwaziwa abantu bonke. Ngisho ebandla enhlukumezeka sikubuka ukuthi uyahlukumezeka. Amen mazalwane. Wose bandlela uze Kristu ukuthi usukhala. Sibone lo mntu omzalwane sihamba naye kodwa ikhona ipain ekhona. Benzela kwakho akaziwa umuntu. Amen mazalwane. Funda uqhubeke.
Inkosi iseduze.
Funda uqhubeke.
Ningakhathazeki ngalokho. Kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe uNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye no.
Lithi iBhayibheli inkosi iseduze. Njengoba ubuka ibandla sonke kulo ngomkhanya, inkosi iseduze.
Amen.
Amen bazalwane. Ngibonga igama lenkosi. Awufunde lapho futhi uphinde.
Ningakhathazeki ngalokho. Kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe uNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa.
Nayo inkinga. Icelo zenu mazaziwe uNkulunkulu ngokunxusa nangokukhuleka. Zenzani icelo zakho kuyidaters? Ukhala kwakho kufunani kuyidaters? Ukhala kwakho ukuthi iBhayibheli kuwa ngedolo wanxusa uNkulunkulu. Icelo zenu hayi khona. Alizuzwe lenkosi ithini? Uthola umama mfundisi kasibona lababethu ufaka amakhanda akhalayo. Ngimina ngumfundisi bayasho ke lo mfundisi semkhalisile. Haleluya bazalwane. Albonwe igama lenkosi. Icelo zenu mazaziwe uNkulunkulu. Yaza ngithanda indoda othi ixabane nomfazi uyibona sifaka amakhanda ahlinile. Ngatha yini lena? Webazalwane. Yazi khona ngeke ngayibuka ukuthi kahle kahle ezulwini asiyongena ngokholo. Kodwa siyongena ngomusa. Nange sihawu sikaNkulunkulu wethu.
Amen.
Alibonge igama lenkosi.
Amen.
Kodwa lesihawu siyosukela ekwenzeni kwethu njengoba senza nje. Asiyongena ngokholo. Ngoba ukholo kwesihlula. Kodwa into esiyenzayo masisondela uNkulunkulu suke soyilahla. Sisho sibaba yithi laba bonayo.
Amen.
Amen bazalwane.
Amen.
Abonge igama lenkosi. Icelo zenu mazaziwe.
Haleluya.
Yazi ngishini indaba zakwakho ikhishwa wena ngestatus. Ubonakala ngisho ebusweni bekubukela ukuthi hayi ibhemile manje. Ibambe ngakho. Wena sekho ihlaselisa ngezitha ngama enemies akho wena obatshena umandla ukuthi usiphi isimo ngoba icelo zakho hayi khona. Mazaziwe uphezulu. Amen bazalwane. Azaziwe ngophezulu.
Haleluya.
Ulambile kwazophezulu. Amen bazalwane. Yabona thina nje abahlala emakhaya ngeke ngibuke lo mama uhambe nana yonke indawo. Uthola ukuthi mawuthi uyambuka umqondo wakhe ubona ukuthi ngathi ufile. Akukho akucabangayo ukushintsha lesimo kusona. Kodwa udependele phe emizini yabantu. Ukuthi kuleli sonto nginanela ngizophuma ngiye lapha. Phela nani kwazi lento okuthiwa kunana ukuthi into enjani. Amen. Phela abantu abakhulele esilungwini bayinkinga. Ngisho uvakashile bakubuza uhamba nini. Serious. Ayibonge igama lethu uhamba nini.
Haleluya.
Wena uhleli ubona kusemnandi kanti uyasho ukuthi naka sanyakazi lona.
Amen.
Amen bazalwane. Sibonge kakhulu mfundisi. Umama akusiyo umfundisikazi ke lo umfundisi lo mama. Amen bazalwane. Phela umfundisikazi usuke umsizi kamfundisi usuke asiyele umfundisi. Umfundisi kusuke kuyindoda. Lo mama singasho ukuthi uyindoda uyiyo yonke into ngoba umfundisi. Akasiyo umfundisikazi. Amen bazalwane. Sibonge nebandla umali menzela inkonzo efana nalena bazalwane. Amen.
Amen.
Lokumupha izipho. Amen bazalwane.
Amen.
Uyazi ukuthi okungenzeka ukube mhlawumbe sinikele kugogo nomkhulu kanti sibusiso sakho wena ophethwe nomama sila.
Amen.
Unikele kakhulu ngala kanti iyasaka la. Amen bazalwane. Nanga umuntu okukhuluke okukhulekela isonto nesonto. Amen bazalwane. Nanga umuntu odlulisa into zakho kubishop. Amen bazalwane.
Amen.
Uyazi ukuthi ngivukelwa incwadi ka Genesis 27. Yazi kuleli bandla sike safikelwa abantu abaningi abazontshontsha isibusiso kodwa singenabo. Amen bazalwane. Genesis 27 lithi uJacob uyayithathela isibusiso ngenkohliso. Amen bazalwane. Uthi uyisela sengimdala. Njengamanje hamba ndodana yami endala ungiyele ehlathini ungifunela inyamazane ungenzela isilevel engisithanda kakhulu. Alibonge igama leNkosi. Uyasela uRebecca umama usela nomfana omncane uthi hayi ngimzwile ubaba wakho ekhuluma noYisaka. Njengamanje wena nje bese gijimile ebhekele ebheka inyamazane angazi into oyayithola nini leyo. Hey. Uthi hayi ngeke laesibayeni ngoba ubaba wakho akasaboni. Lithi iBhayibheli lamadodana omunye wayemuzwa ngephunga omunye uzwa ngoboya engalweni lo alibonge igama leNkosi. Lithi iBhayibheli uyangena esibayeni uyathatha lamazinyo alo uyasipheka isilevele uyabela phezu phambi kwendoda endala sekwenza ukuqilike kwahanjwa kothathwa iy'ngubo zaloya ukuze anuke njengaye. Ungafuni ukunuka njengalo mama wesiyena. Amen bazalwane. Musuzenza umuntu ongasiyena. Yabona nje la ebandleni sekuzokwenzeka ke bebaningi abafundisi abenza lenkonzo manje. Amen. Bafuna ukuba yinto ayikho. Amen bazalwane. Uyabeka phambi kwayise. Uthi ubaba wakhe uyamthinta uyabuza uboya. Uthi kodwa iphume la isawu. Isandla uJakobe.
Amen.
Amen bazalwane. Uthi wena uyindodana yami uyisawu ngaphela yini? Akabona uNkulunkulu. Uthi lana nguye, uthi isifuthe lika Jacob leli. Ngoba beyazi ukuthi ungayenzi, yabona yonke lento eshiwo kuwena. Hayi ukuthi bakusukela inkinga yakho awufuni iphume ebusweni babantu. Ayikwazi ukulandelwa yintuthu kodwa umlilo ungekho kuwe.
Amen.
Haleluya.
Yaza ngazi nje abantu bangifunani. No! Wena ufuna uyeke lento oyenzayo. Abantu abanankinga babakiwe uNkulunkulu ukuthi bakujaje. Mawenza right bakujaje right futhi. Empilweni yakho kuncane bakuthayiselayo okuningi basho khona lokho okwenzayo.
Hallelujah.
Abakuthayisela kuncane. Amen. Amen bazalwane. Uthi ke ubaba ayikhona. Kulungile ke mawuye. Kodwa kushuthi mawungasiye nokuthi akulunganga. Amen bazalwane. Yenziwa lento masishane kwahlinzwa lezi mbuzi wafakiwa loboya kwaloyo ngekho kwenziwa yonke into wagqokiswa ingubo zakhe kodwa washo ukuthi izwi kodwa ayikhona akusilo. Amen bazalwane.
Amen.
Ambusise abuye lo nenyamazana apheke sheshise lo mkhuba njalo wenziwa umama. Yabona libandla lase Maritzburg ngiyalibona ukuthi lizoba likhulu ngoba into mayikumama isuke isezandleni ezifanele. Lithi iBhayibheli bapho mama bankopheza abayigcwele inyembezi. Uyabona abantu indlela sebayithanda ngabo esifazane esontweni. Akuselula bakhale makufanele bakhale. Babuka bahle kanjani? Ungakhala kanjani nje njengalaba bantu? Amen. Ukhalela i-makeup izo lokhuzana. Ukhalela inkopho, ukhalela yonke into, ukhalela i-wife yakho. Uzokhala kanjani njengalaba bantu? Hallelujah. Bashona pho mama besililo. Abankophe zabo gcwele inyembezi. Uyazi ukuthi uNkulunkulu ngegwebuka amadoda, uyabona indoda ekhalisa unkosikazi isuka iwrong. Ethi noma ekhipha inyembezi kube ngathi akwenzeka ngalutho. Kumele ngibukhe islima lesi. Amen bazalwane. Ngisho uNkulunkulu mayibona inyembezi yomuntu wesifazane. Uyathinteka athuke. Njengoba isililo sabo sishashe sizwakale, uzukhala kwabo. Kunendoda. Hayi uzokhala nje amanzi lawo mama kushinto. Hey. Uyazi lezi nyembezi ohlala umkhalisa zona ziyatakelana. Mhlawumbe yizo lezo zingababhadi kuwena. Ngoba umthandazo wenu uyahlukana egcineni. Wena uthandazele enye into nabethandazele enye into.
Amen.
Kubona izinto lokhu zikushaya kancane nje. Zikuthi kanti izitaki zanyembezi zalo mama zistaki. Amen. Uthandaza umthandazo oseduze lo mama akawubuka ngamehlo. Uthi wena uNkulunkulu ethi ungayenzi le nto thixo phela usheshe zwakale lo muntu uNkulunkulu. Amen bazalwane.
Amen.
Alibangwe igaba lenkosi.
Amen.
Uthi ke maye sebuyile uyabela phambi kobaba wakhe uthi baba wakhe hawo nayi indodana yami. Akusho ukuthi uJakobe usithathile isibusiso ngenkohliso. Eyi athukuthele lo mfana omdala athi ayikhona ngizombulala uJakobe manje. Kanti uma wakhe uyezwa futhi ngoba yonke into ila nazi injini eziphethe. Uma kulunge kulaba bantu kulunga yonke into. Mabonakale futhi kuba bonakale yonke into. Yingakho le libandla ngithi lizoba likhulu ngoba liphethwe umuntu ofanele. Amen bazalwane.
Amen.
Agijima umama yizwe lento. Athathe lo mncane lithi iBhayibheli wawumfihla kwalabane kwamalume wakhe. Semama njalo wenza yonke lento.
Amen.
Lo baba uthi sengimdala insuku zami seyibaliwe. Fanele ngishiye isibusiso la ekhaya. Umama ufuna ukushiya ixovile. Yazi ukuthi ngisho esontweni kuba kancane ukukhuluma kusuke ngamadoda. Kuyenzeka khona. Kodwa inkinga iba la. Ngoba bahleka nje laba mama nje abazwani lapha. Khona ngizohlela eduze kwakho ungafisi ukuhlalela nabo kufuna ukuhlala omunye.
Haleluya.
Ngisho amen awuzwa. Ngisho inkonzo lethi yena ayizwa ngoba kuhlela umuntu ongamphiwe. Ongamphiwe naye phakathi esontweni. Hey. Alibangwe igama lenkosi. Uyazi ukuthi ngeke ngibuke mina noma gitshelwe imoto zesonto. Ubona le liqembu lithi mayeza lo bangamfuni bese bebuza ukuthi uyapi? Uyapi lo kagibeli ngani ngale? Amen bazalwane. Uyabona kumshumayeli usuka ngibiza ngebishop. Wathathwa ke lo mfana wayobekwa ekhaya kwanina. Uma ifika uthi ulabane la ekhaya, umuntu uma ifika uyalusa la ekhaya. Akekho nje umfana ohlalayo. Lithi iBhayibheli ulusa 7 years. Ubani umfazi la ekhaya? Uyalobola uthenga usuku lomshado. Uma iselethwe embosi yolanti siyalo ngamkhethile. Wathatha umleyo usisi wena ekhaya omdala wayenamehla phambene. Wazombozo wazombula phambi kwakhe. Uthe amathu abuka bathi ayikhona kusiye lo. Bathi labana kusashintshi lothu umkakho lo.
Amen.
Amen bazalwane. Inkinga yakho usuka emuva ephambanisa izinto. Mayifika phambene izinto ziyaphambana futhi. Akathekathiwe. Ikingi kuye. Aphinda luse. Uluse ngesathando. Uluse njengomuntu osedonsa isigwebo. Aphinda alokhoze. Alobone futhi. Mayithi uyambula ayiwuye. Amen bazalwane.
Amen.
Emva kwalokho lithi iBhayibheli kwantshontshwa iThixo. Zala ekhaya. Bahamba nazo. Mayithi uyabuka labani iThixo zakhe ayisekho. Uthi no. Uthi akhobe nabafazi bakhe akaze ngitshontshwe la ekhaya. Uyahamba uyabacinga. Mayithi uyabathola. Uthi awuyithathela ingane zami ngakazange ngoba amakhoro liyalangela ikhoro kanti alifuni. Wangabantu ucesukile ulabani.
Amen.
Amen bazalwane.
Amen.
Alibonge igama lenkosi.
Amen.
Akabonge uNkulunkulu.
Amen.
Uyazi ukuthi uma ifika ulabane ufuthi sukuma. Kulo mdlalo uyasukuma uyamanga usukumisa uJacob uyasukuma. Lo mncane kuyena ontshontshe iThixo uthi ngeke ngikwazi ukusukuma baba wangisendaweni yami. Umuntu noma engakholwa kanjani bayihlele iThixo ngeke umenze lutho. Sishumayela uJesu aphilayo namanje abezwe abantu ngoba bakhonza iThixo.
Amen.
Amen bazalwane.
Amen.
Ngeke umenze lutho umuntu ohlele iThixo. Noma washumayela kanjani. Kufanele kuse kudluka iThixo phambi kwakhe. Kube ikhathi ezwizwe.
Amen.
Unjengomuntu ohamba ngexuku. uNkulunkulu ethi afake information ekhuluma naye. Zifike ixuku zimtshele kunye.
Amen.
Amen bazalwane.
Amen.
uNkulunkulu ufuna wena manje awuphumele bani uphume exubweni.
Yes.
Mama uThembeka siyabonga kakhulu. Inkonzo yenzwe nebandla siyabonga la la eMaritzburg.
Amen.
Uma libona ukuthi lona kufanele lenzele umholi walo lokhu. Bengakwenza usufile. Amen bazalwane. Sebephoqa isimo. Sebethenga inkobe enkulu ungasayiboni. Uhambe enkondo lakho uhambe ukuthi ibandla likhandi kanti alikaze likhombisa uthando uphila. Amen bazalwane.
Amen.
Alibonge igama lenkosi.
Amen.
Uyazi ngeke ngibuke ngisho umuntu athe hlale eNkopholo makushona umzali wakhe ebuye ezochiphiza inyembezi. Inkinga ukhaliswa ukuthi akaze emnike umzali uthando. Thina masibuka sitshela ukuthi ukhaliswa ukuthi kufiwe kanti akunjalo.
Amen.
Ukhaliswa ukwenza kwakhe. Akalishali ihlombe ibandla lasemalisteke lekelezi. Amen bazalwane.
Amen.
Lizothatha isibusiso kumfundisi walo ephila. Amen bazalwane. Kodwa ke khona abazontshontsha after isibusiso.
Amen.
Nangu incwadi isho ku-27. Usithathile ngenkohliso. Amen bazalwane. Phela abaningi abantu beza kuthiwa kuyeholwa kuleli bandla lethu. Njengoba ulibona likhulu kanje. Mama fika. Awekho umholo la.
Amen.
Khona ngoJesu ophilisa abantu.
Amen.
Kwashika ukuthi babezontshontsha.
Yebo.
Amen bazalwane.
Amen.
Asikholwe noma singakholwa ngoba bazalwane. Amen bazalwane. Alibonge igama leNkosi.
Amen.
Siyabonga kakhulu ke kumshumayelo wethu ithuba nama nginike lona egameni leNkosi ukuthi ngiphefumule. Inkosi busise amen.
Amen.
Ake nilungele a.
Lizongena nje ngaphakathi enkonzweni ibandla lonke liyokuma ngenyawo liphakame sivumene umhlabeleli sonke singenise umholo wethu omkhulu
Thank you.
ngiyanibingelela abefundisi.
Amen.
Ngiyanibingelela ngokukhulu kuyithoba thule bandleni.
Amen.
Ngibingelela omama.
Amen.
Ngibingelela intsha.
Amen.
It is nice to be here.
Amen.
Ngizobaceba nje onobhala abahleli bomcimbi. Ngize ngenkani bengingamukelekile kahle kahle. Angena ngondlovu yangena ngathi ngiyaya ngoba ngiyayizwa inhlokomo.
Amen.
Ibe lihlokoma leli zulu ngelizuthi liyahlokoma ngithi ngeke. Bekuthiwe cha umuntu ofuna ayeze la ubaba ukhumalo nobaba ukhathaza. Kwathiwa mina aye emkhulu yibona imancane zosalungenza isonto. Ngizongena isalibiso nje ngoba phela abasana nobekhona. Masala namungavala, masala asambe. Namungavalile kwathi sambe. Amen bazalwane. Cha bazalwane sizonika unobhala aqhubeke. Ngiyabonga.
Amen.
Ukuthula kwesebandleni.
Amen.
Sibonga ithuba kwangena inhloko yebandla.
Amen.
Siyabonga kakhulu dokotela, siyabonga kakhulu Archbishop. Ukukhona bakho kule ndawo kusinikeza amandla.
Amen.
Kubuyithemba.
Amen.
Usiqinisa isibindi. Nomsebenzi ongaka osuhleliwe. Siwubona ukhetheke kakhulu.
Amen.
Uma unezihambele ezifana nawe Archbishop.
Amen.
Ntobeko yakho siyazi umsebenzi eminingi obhizi ngayo. Kodwa uzahlukanisela ukuthi cha ingane zakho makukhona okuncane ezihlelayo bese udele konke ufise kuyohlanganyela kanye nazo. Kodwa lokho kusho kukhulu kuthina. Siyazi ke leli bandla lidume kahle ngentobeko, lidume kahle ngokuhlabelela, lidume kahle ngeziphiwo zonke zikamoya. Uma sihlangene bazalwane akukaze abantu bangaphili leli bandla. Uma ungene kulo kune assurance engikunika yona ukuthi uphuma ungasefana noma kanti unenyawo ezibuhlungu, kodwa masungene lapha kunencwadi kaJoshua ethi anisawukulwa ngezikemba kodwa umhlabeni yawunyathela ngamathe enyawo zenu ithi niyakudla. Namanje bazalwane bami abathandekayo enkosini, sinike i-assurance kule nkonzo kunomkhulu mehluko uNkulunkulu azowenza empilweni yakho. Awuphumi ufana, awuphelezele abazokungaza kodwa le nkonzo ingawe. Siyabonga kakhulu dokotela umkhona bakho, inkosi ibusise iphambuse njalo iphinde kwenze uphinde uyisebenzise abantu bonke ezizweni zonke. Uphinde udumo lwakho lungaphele lingashabalali kodwa usebenze njalo uNkulunkulu, nalapha izitha ziphakama bese eqinisa njalo aphakamise. Inkosi ibusise kakhulu. Inkonzo Bishop sizokunikeza ibuyele kuwe udlule njengoba besizoba ngena enkonzweni yezipho, kodwa besivele silinde wena Bishop ukuthi masufikile bese siyibuyisela kuwe njengenhloko yekhaya. Inkosi ibusise. Amen.
Banda liyophakama lonke siphakamise isihloko emi samo yamyo bela ani wangi sika yona.
Yeah.
27. Genesis 27 ngibabele nophana. Genesis 27. Ungifundele nje Genesis 27 bazalane namhlanje. Sibizelweni. It is a service whereby everyone is here to get the blessings. Wonke umuntu uzothatha ini isibusiso. Today ngizothi kuwena uma kubonakala kungena mina ukhona ozothi mina ngisasifuna isibusiso kumaMthembeni. Mina umuntu engifuna isibusiso kuyena nami. Lalela ngikutshele. Umthandazo wakho awuzukufika uma ungadlulanga ngapha. Khona ngizwayo. Umthandazo wakho awuzukufika kumina ungadlulanga ngapha. Uma ngisuka eThekwini ngiyeGoli ngidlule eMaritzburg. Ukhona ngizwayo. Uma ngisuka eThekwini ngiyeGoli ngidlule eMontrose. There is no way ungaye eGoli ungadlulanga eMontrose. Wena uzama ukuthatha ishortcut uthi ngizoyiyela kumkhulu ngeke ukwazi.
Hallelujah.
Come on Musa. Ukhona ngizobazalana. We are here to get the blessing. Namhlanje even mina ngizontshontsha isibusiso. Lithi iBhayibheli uJohane umbhaphathizi mayibhaphathisa abantu. Uthi ukhona ozayo. Omkhulu kunami uma Mthembeka ubhizi ufaka abantu eMaritzburg uthi uma Mthembeka noma ningangibona nginamandla noma ningangibona ngenza izinto kodwa ukhona ozayo omkhulu kunami ophethe amandla adlile wami khona ngizayo bazalwane ethendeni khona uhambe ethendeni khona uhambe ethendeni kunyele nophana 27 Genesis uJakobe uthola isibusiso kuyise kodwa ngenkohliso amen bazalwane ngizofunda nje le verse namhlanje qhubeka ngizwe
wathi
Isaka usemdala namehlo akhe asethanda ukuthi angaboni kahle akasaboni uIsaka akasaboni emehlweni kodwa manje yonke into asenza usezwa ngezandla the feeling ukuthi lokho ku right lokho wrong qhubeka ngizwe
amehlo akhe efiphele
ya
wabiza uEsau indodana yakhe enkulu wathi kuye indodana yami wathi kuye ngilapha wayesethi bheka sengimdala angilwazi usuku lokufa kwami
lalela onobhala namhlanje abahleli bomcimbi bayabona ukuthi uMthembeka kade sihamba siwa sivuka naye from your covid lo muntu usithwalile usemdala sengenzeka noma yini akuyona inkonzo yokumvalelisa kodwa inkonzo yokumappreciate sizothi namhlanje hamba ngalawo mandla ungabisama iziki zakho ziyazwakala baningi abantu abaphila ngawe hamba ngalawo mandla ungami hamba ngalawo mandla nomphetha bethuka nomphetha bethini kodwa ungami hamba ngalawo mandla amen bazalwane qhubeka mntanami qhubeka
wayesethi bheka sengimdala angilwazi usuku lokufa kwami
hey madodhe ya
ngalokho awuthathe manje izikhali zakho umgoda wakho nomtsalo wakho uye endle ungizingelele inyama
lalela lalela bathina abahleli bomcimbi bathi thathani ikhali nithathe yonke into siyozingela manje manje masizingela masizingela kukhona bathi mabe yozingela babuye bebambini kukhona babuya bengaphethe lutho ngiyethemba ukuthi ekugcineni kwale ntshumayelo ababuya babambile babuye bathola isibusiso nakho siyazingela ngibona izinto iy'nyamazane ziyaqala ziyabanjwa nakho sibanjwa kukhona abazophuma nokuhle abanye bathengile abanye abathengana abanye aba-understand ngoba sinenkinga abazalwane abasontayo hayi ngoba bonke abantu besesonteni be-understand ukukhona kukankulunkulu kukhona abazela udumo kukhona abanga-understand kukhona abazela ukuzobona izikhulu namhlanje even mina ngizothi kuma Mthembeka ngizolungisa enkulu inyamazane eng ngithema ngithi ngezwe kuthiwa zonke zingena ehlathini ziyozingela kunesibusiso abayosilanda ngathi ngifuna ukuyobeka esami isikini nami esincane amen basiyo kunento encane engifuna ukuyibeka kungenzeka uma umthembeka uNkulunkulu ehlisa isibusiso kuyena ebesethi God bless you uNkulunkulu akusize amen basala namhlanje ngizothi kunabantu abazontshontsha mtshontsheke lithi iBhayibheli intshontsha kodwa ungabanjwa khona ngizwayo ntshontsha kodwa ungabanjwa namhlanje ngizonivumela ukuthi ntshontshani nizontshontsha lana khona bazontshontsha umshado namhlanje khona bazontshontsha umshado namhlanje khona bazontshontsha iwisdom ukuhlakanipha Amen bazala. Namhlanje khona bazontshontsha umcebo. Amen. Ngoba abanye bathi mabembuka uma mthembeka, bathi ngeke azenzele lutho lolo. Bathi mabebuka uma mthembeka babone baboniswe laseJerusalema bathi lincenyane. Lithi isiprofeti ukuthi nawe izwe laseJerusalema awumncenyane. Kodwa uyokuthola ukuzalela khona indodana eyokuphatha izizwe zonke. Nawe mamthembeka awumncenyane namhlanje kunabantu abazothatha iphasiso. Hey kulu. Abanye emakhaya kuyaliwa. Umuntu ozokhuza impi uyedwa namhlanje. Ngokuthi nje athi uNkulunkulu anibusise bazalwane. Ngoba kunalesikhathi esizofika sesivala egcineni athi umhlengi sizocela ukunika singaye abone. Ebesethi bazalwane ngiyasaba into engiyibonayo. Masuke ngaphapha kahle kahle kwakuthiwa le nto yi-surprise. Mina bangangitshela mina nothi uma ungitshela into ufake i-password. Asuka mina ngathatha ngaphosta ku. Bathi sengidinga wena.